kaze n'icyo namwe bagenzi muko murumviriza radio PSFM mega namwe wese ashaka kugira icyo cyerereza
duhari jambo ni kuri radio PSFM
Niko zuba ryiza ribonesha hose muco mwiza wa makuru Yego 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 Ukuri ni kwiza bakuzi neza bakwamizi wabona ri Kubabera ingingi mu byabo byose niko soko ry'amahoro Yego yego
Rekambye iyo ivuga yuko
abarekambye ngawe no sire kujana kuzo ndio jamu ngaha mu matwi wanje rekambye yivute wewe nimo ko wowe mufiseso akwimi ndya ukufiseso akwima byose ukufiseso akwimi shuri wakatuka ngono mu byeyi
ukumbure no kuta kugara umwe n'ubutegetsi ariko harabanyagihugu ba
wowe sinzi kuvuga ugwarigo mugana gye dakugira gajo kiriwe sinzi kuvuga ugwarigo nimo ndabika no gushika
n'ubushikuza kubera ko harabanyagihugu ba yitarisha mbye leta nkozi
abona bariko barafashanya nayo nabikoresha
bemanga
bayishigikire
Ukuri ni kwiza niko gateka mu bantu Ukuri ni kwiza niko butore mu bantu Yego 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 ma
Radio PSFM Midri y'ugaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza ndabahe kaze mu kiganiro cuno munsi ikiganiro duhani jambo ikiganiro cishira hamwe akati Burundi ifatikanije na Radio PSFM Midri y'ugaruka nko musanzwe mubimenyereye eka mu bijanye no guharanira agateka kazi na muntu ibya politike ubutungane eka ibisata byose n'indero amahazamwo guca ijya nino ibibazo biba bigezweho canke ibiriko biravugwa no munsi muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe n'abatumire badasanzwe aho tuza kuganira ku kibazo mpora mutima kijanye n'ibijanye na rapporteur special canke umuhinga yigenga wa ONU mu by'agatsika kazi na muntu aho yongewe kiringo cy'umwaka ariko kandi turaza kugaruka ku cono kwita mu Burundi muri kino gihe havugwa kwica nk'ameze gute ico no kwita situation actuelle mu Burundi ama abatumire muraza kumva mukanya jewe nitwa Geoffrey Karangwa ngira ndabashikirize kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma nkabandiko ndafashwa na Ive irakoze mukanya njanza nashyira abatumire rekambye iyo ivuga yuko
abarekambye ngawe no sire kujana kuzo ndio jamu ngaha mu matwi wanje rekambye wewe nimo ko wowe mufiseso akwimi ndya ukufiseso akwima byose ukufiseso akwimi shuri wakatuka ngono mu byeyi
ukumbure no kuta kugara umwe n'ubutegetsi ariko harabanyagihugu ba
wowe sinzi kuvuga ugwarigo mugana gye dakugira gajo kiriwe sinzi kuvuga ugwarigo nimo ndavuga no gushika
n'ugushikuza kubera ko harabanyagihugu ba yitarisha mbye leta nkozi
abona bariko barafashanya nayo nabikoresha
bemanga
bayishigikire
Ego nari mejeje kubibabwira ikiganiro ni duhane ijambo ikiganiro cishamwe akate Burundi fatikanije na Radio PSFM Idwi y'ugaruka mu bijanye no guca ijya nino ibisata byose kanacecane mu makuru aba avugwa muri ico gisata nkuko nimejeje kubibabwira uno munsi tugira tuganire kubijanye n'ikiringo giheruka guhabwa umuhinga yigenga nk'intumwa ya ONI bijanye n'agateka kazi na muntu aho yongewe ikiringo cy'umwaka mu Burundi. Ibi rero bikaba bivugwa ko ibitandukanye bamwe bakuvuga bati ico kiringo nticari gikwiye nticari ngombwa kuko mu Burundi ari ituze, abandi bati ico kiringo kije hageze kuko mu Burundi by'agateka kazi na muntu bigicumbagira. Muri kino kiganiro rero ndi kumwe n'umunye politiki ke Federico bamvuga inyumvira uyu uya kabarongoye n'urunani rw'imigambwe tavuga rumwe na leta y'u Burundi CFR ahusha. Federico bavuga inyumvira nimba unyumva ndagukaze muri kino kiganiro.
Ndakumva cyane Jo Philbert Karangwa, urakoze no kunyakira.
Ego muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na mushingwa manza Armen Niyongere, uyu unya mbere yari Geneve igihe intumwa yawe iyongerwa ikiringo. Armen Niyongere kana wenda guhe kaze.
Ego mwiriwe, ndaramukije naho dusangira ikiyago.
Ego ni Armen Niyongere arongoye ishyirahamwe Akate Burundi akaba no mushyirahamwe Sostructure. Muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na Jean-Marie Shimirimana, niwe wabunyumva reka nawe ndaguha ikaze muri kino kiganiro.
Ndabaramukije, ndaramukije cyane cyane abo tuzagusangira ijambo, reka n'abarundi bazakudukurikirana baba bari mu Burundi n'abari hanze.
Ego, ndahera kuri wewe nyene, ngongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo na cyane cyane ak'imiryango yabo. Wewe uri mu Burundi muhinga wa uligenga aheruka kongerwa ikiringo cy'umwaka. Mwebwe mwabyakiriye gute nk'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu akorera mu Burundi bwa Jamani?
Ubwa mbere na mbere twebwe nk'abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi turavuga yuko nk'abadaharanira inyungu za politiki cyangwa abajya agateka kazi na muntu tuvuga yuko igihe cyose igihugu cyateye umukono ku masezerano mpuzamakungu igihugu kiba cyigenga, ariko kandi nta umubanyi abariwe muryango kananira abagabo ntiyimye. Niko basogokuru bacu baciwe umugani, tukavuga rero tuti twebwe mu kwezi kw'indwi igenekerezo rya gatatu twari i Geneve. Nibyo hari ibyo twabonye aho tuvuga mu mwaka uheze igihe leta itemera kuguma mu ibyo biganiro, na cyane cyane kuyu Arumene twahuriye muri kino kiganiro twari kumwe. Rero kuri twebwe nk'abaharanira agateka kazi na muntu turafise intumbero twabihaye, kandi nk'abari baje bava mu Burundi mugabo tukavuga tuti ibyo byose ko leta yari yasohotse ivuga yuko muri sale basanzemo nk'umuntu afite ibyo yagirizwa, mugabo twebwe tukaba tuvuga tuti nk'ishyirahamwe rihari aho ry'agateka kazi na muntu tuvuga tuti abantu bakwicara hamwe bakayaga kuko burya ibiganiro minsi yose byama bivamwe.
Jamani, turi mu by'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibijyanye n'ikiringo cyangwa intumwa yawe ya Professor Special witwa Zongo cy'umwaka wose, uko mwacakiriye mu Burundi mwebwe nk'amashyirahamwe yigenga, namwe mwarashimye icyo kiringo cyangwa hari mwarakineguye?
Twe urumva twabivuze aho hejuru yuko nta muntu ashimisha bose. Twebwe mu ishyirahamwe turivuga nk'abajejwe agateka kazi na muntu, kandi tukaba twemera amategeko yose ya nasonzi umuntu abahinga bakoranye cyangwa abajejwe kuraba amahoro ku isi bafise icyo bariko baravuga ati uyu muntu hari icyo yomfasha muri iki gihugu cyangwa kiriya. Twebwe nta burenganzira dufise, ababigaye cyangwa ababineguye ni uburenganzira bwabo. Mugabo twebwe nk'ishyirahamwe riraba ry'agateka k'abanyororo twe tubona ko atangorane ngo ikiringo kuko mbere hari n'icyo mutambajije tubona no kuza kumwemerera karaba ibya hano. Iyo atacu yagiriza umuntu uramureka akaza karaba umuntu yavuga izinduru hanyuma ukavuga ati yari umwana ariko arakubagana je nari ndiko ndahanura ni wore kayuko wabaye abana bari abavuga ati nyabona turungike umushinga ntaje hagati cyangwa tohoze ibyo rero turatise twe ukuntu tubivuga nti hari bitadushimishije muri ivyo cyo kongerwa ikiringo twebwe muri shyamba nabaza ntacyo bidutwaye
ego wewe uri mu Burundi nyene ariko no mu byatunyongerwa ikiringo nuko byavugwa ko mu Burundi byagateka kazira muntu bicumbagira urabyigegeranyo bisohogwa n'ishamwe esort torture kana yandi mashira hamwe akora mu byagateka kazina muntu aho bavuga ko abantu bakinyuruzwa abantu bacicwa abantu bagikira mu mabohero abantu bagihohoterwa wewe uri ku rubuga ibyo onyi ububibona cyane namwe murabisohora mu byegeranye umusohora nishira hamwe ntabariza giharanira gatere kazina mu
igihugu cyo Burundi n'igihugu kimwe kiri muri Afrika nkuko ibiba muri Congo ibiko birabana handi rero nibaza yuko twebwe kuba uyahohoteye umurundi cyangwa umurundi kazi twebwe ibyo dukora twama twasengeje cyangwa tugakebura ababijejwe yuko abo bitariko biragenda neza bagakebura uwo hakana yuko avuge yuko iby'agateka kazi na muntu ari jana ku ijana yoba ari umwangushi ariko ni hamwe navuga aho hejuru ni nta mwonga uburi satire idahizwe ibyo nabyo byo kuvuga yuko iby'agateka kazi na muntu bicumbagira si mu Burundi gusa ahubwo jembo nari nk'ipfumwe ni ku isi yose turabona n'ibihugu byitwa ko biteye imbere usanga ingorane zina ziriya zivugwa mu Burundi na hariya mu bihugu biteye imbere zihari kuko nibaza yuko hari ibyo turiko turabona bitaba biri byiza biriko biraba hirya no hino mugabo twe tukavuga tuti nitukobirekera uko Uburundi dutegereza gutera intambwe abantu ntibapfunge ubusa abantu ntibicike ubusa nk'uko dufise iki kiganiro tukigize nyine turi muri kwa kwezi umugano wa gasore yatsiramo n'incungu ya demokarasi ndadayimire kiyoro bavuga gupfungira abantu ubusa cyangwa kwicira abantu ubusa bicike muri iki gihugu na twebwe rero nk'abaje hagateka kazi na muntu turababazwa no gupfa n'uko abantu bapfunge ubusa cyangwa ukumva umuntu yashesha amaraso aziza umuntu bicyangwa biriya ibyo n'ubu gito bukwiye kwiyamirizwa mu mpande zose
ego imbere y'uko nja kwa Ahmede Niyongere mbanze nakubaza ikibazo kijanye n'abantu haizi iminsi bapfira mu mabohero ngira mwarabonye tuhoho imanogoje abantu baragwara ntibahabye imusa zo kujya kwivuza ibi inyamushyamwe ntabariza hari icyo muri ko murabikora
ibyo twebwe twatanga akarorero ku banyororo bapfiriye mu ibohero ry'Imakamba twebwe twaragize icyo tubikora kuko byinshi twebwe ntitubivugira ku maradiyo ariko kandi murazi neza ko hariho abanyororo bapfiriye mu makasho yo muri Makamba hariho n'abandi bapfiriye usanga bategereza kujya gupfugwa ntibavugwe ibyo byose rero twebwe turabikorera ko kandi ibyegeranyo byacu mu minsi iza bizoja habona kandi cyangwa ababikeneye turabibaha kuko by'ukuri nk'uko twabivuze wemeye guharanira agateka kazi na muntu hari igihe uba wemera mivumo cyangwa ukaba abandi bagateba bakabona kugira umuntu babone yuko afite icyubahiro yafashe inzira yo guharanira agateka kazi na muntu bimenya iyo umuntu amagorwa amushikiye ni nka kugira umuntu atwe ngufunzwe aya mayemera yuko amagogo ari mu mpande zose nawe iyafunzwe kuko twama tubitanga akaroro kwa procureri bapfunga abantu bapfungira ubusa ariko iyo nabo babashyize ko turabona yuko nabo nyene ari igihe bagira ibibazo
ego urakoze dukanya ndaza kugaruka ko reka nje kwa maitre Armelle Niyongere Armelle we wari Geneve igihe uyo muhinga wa ONI yongerwa ikiringo cy'umwaka kugira ngo akurikiranire hafi iby'agateka kazi na muntu mu Burundi mwebwe mu mashyirahamwe yigenga asanzwe akorera hanze y'igihugu basiye gute yingenzi
igihe abagize inama nkuru y'agateka kazi na muntu mu cyo muzamakungu ONI batora kongera kiringo umuhinga yirimo gatya kwa zina muntu mu Burundi twarabonye yuko hari bihugu byari kubirekana yuko ama ingorane z'umutekano ingorane ziza gatya kwa zina muntu zikibonekeza mu Burundi igihe twari Geneve igihe bariko baravugana ko umuhinga yigiye no gatya kwa zina muntu bo byo kongera kiringo canke ikigo kiwe n'icyongegwe twarerekanye cyane mu rwandiko twatanze rwari rwashyize ku igikumu amashyirahamwe y'abarundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu yose hano yari akazi na muntu twerekana neza yuko mu Burundi agati y'akazi na muntu kataratera imbere tukerekana yuko guhohotera kiremwa muntu gunyuruza abantu gufata bigeme n'abakenyezi ku nguvu bikibonekeza kandi bikogwa n'inzego za leta bafatikanije n'ugwaruka rw'iterabwoba rw'imbonera kure rwegamye mugambo ku butegetsi cy'Independent ibyo rero twabitanze kwa karorero turerekana yuko ikindi nacyo yuko ariko yegereza amatora mu Burundi yuko byerekana yuko atagisasa na kimwe gishobora kiri mu Burundi gishobora kugira amatozo kugira cerekane amabi ariko akorerwa mu Burundi twari ko tuvuga umugwi w'igihugu gatekaze na muntu CNDH yuko nawe nyene utigenga karazinda turerekana yuko baheruka no kuwukura mu kibazo cy'iteka cya A bakayishyira mu kibazo cya B ibyo bikazoja mu ngiro mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu urumva twarerekanye neza yuko ubuhegereje ikirimo cy'amatora ama ihohoterwa rya kiremwa muntu biguma byibonekeza aricyo bituma twashaka yuko iyo nama ya bose yorabikongera ikiringo uwo muhinga yigiye no gatoya kazi na muntu kugira bagume bafise ijisho ku mabi ariko akorerwa Abarundi ibyo rero twarashimye cyane iyo ngingo yo kumugira ikiringo hama tukaba dusaba ahubwo u Burundi n'amashyirahamwe ari mu Burundi yuko yokwemera gukorana nawe kugira ashobore kuvuga ibintu kibazo bavuga ko yavuze ibintu atari byo uko haje umuntu y'umwankiye kumuha inkuru akayironka arayivuga kandi wewe byavyakuvuye ko rero nkasaba yuko yaba amashyirahamwe ari mu Burundi yaba leta y'u Burundi yuko bokwemera gukorana n'uwo muhinga gatoya kazi na muntu hama bagaheza bakamureka akaronka amakuru akaraba yuko ayo makuru ariko aravuga ariyo hama bagaheza bagakorana
Eko none ga metre umunyagihugu atazi neza ico biheza ngo bitange canke ngo biheza bimwungure iyo muhinga wawe niyongewe ikiringo wo musigurira gute bitandukaniye hehe n'igihatocongerwa
urumva iyo muhinga yige no gatya kazi na muntu yongewe ikiringo canke bamushize mu gihugu kanaka ni kuvuga yuko ico gihugu kiba gifise ingorane zijanye n'iyubahirizwa ry'agatya kazi na muntu hama bakaba bashaka yuko baza bararonka amakuru y'uwo muhinga yige kuko baba bazi yuko ayo makuru ari amakuru atawegamiye ikindi nacyo ni uko iyo igihugu bavuze ko ico gihugu kanaka bagihaye umuhinga yigira ngo ataye akazi na muntu canke umugwi ugira amatohoza kuri ico gihugu muri ico gihe ico gihugu kiguma gica imbere y'inama ya bose gataye akazi na muntu inshuro zitatu ku mwaka hariyo inama iba mu kwezi kwa gatatu hariyo inama iba mu kwezi kwa gatandatu n'inama iba mu kwezi kw'icyenda aho hose uyo muhinga yigenga aravuga ivyerekeye gatya kazi na muntu muri ico gihugu urumva ni ingingo baba bafashe kugira baze barakurikiranira hafi ikibazo cy'ico gihugu vyerekeye iyubahirizwa ry'agatya kazi na muntu
ego ari uri kuravuga bwa mbere hari ikintu wavuze ngo ibyaha byinshi bikorwa n'inzego za leta ngo na cyane cyane ngo ugwaruka ngo rw'iterabwoba rw'imbonerakure aho kubera iki wagwise rw'iterabwoba kandi rusugwaruka rw'umugambwe sindede FDD wari kuravuga
ni ugwaruka rw'umugambwe sindede FDD mugabo w'inyifato yabo urabona yuko ari nyifato iterabwoba kuko hari naho usanga barengera n'inzego za leta ugasanga barengera administration ugasanga igipolisi ikibakora kugasanga ubutungane mugatinya kubahagarika ibyo byose no kwerekana yuko ari abantu urazi ibyo bakora bariba barica barasambanya bakeza n'abapfasoni ku ngumva umuntu abantu bakora ibintu nk'ibyo abari abantu bakoresha iterabwoba kuko baba bashyigikiwe na leta.
Iyo umuhinga wawe ni rero asanze ari abo babikora agasanga n'izo nzego za leta n'ubugwaruka bw'imbonerakure mbega baraheta bagashengezwa canke bitukisha igihugu cy'u Burundi gusa bikaba biheze ngaho umwe yabikorewe biraheza bikagenda gute kubera ko ayo mabuvuze n'ibyo ngira wumvise n'uri ku rubuga ko yavuze ati wovuga ko ijya agateka kazina mu Burundi byifashe neza ijana ku ijana ngo bariko aranguha abo babikoregwa baraheza bakabyungukiramo gute bakabitoreramo akoyo ko gute
cyane cyane tubuvuga ababikoregwa urumva n'inzira karengane ntibafise aho bitwara kuko urumva abo bantu barashyigikiwe na leta barashyigikiwe barashyigikiwe abana n'inzego z'umutekano abo bantu ntibantakogwa ko urumva abo bobo ikibabaje n'abo banyagihugu batagira aho bitwara kuko usanga badafise ubuzuriza nayo abo babikora abantu bashikiwe n'ubutegetsi ariko nabo n'inyenzi bushira gatse mu gihinyo kuko ibihe birahinduka kandi umuntu akuri ibyaha nk'ibyo impande imperuka arakurikirana ubutungane kubyerekeye umuhinga yigiye ngo atayakazana muntu si igisata cy'ubutungane ntawashengeza wewe arereka ayo makungu yuko atayakazana muntu katubahirije hama bagaheza bakabikora mu biganiro amakungu in Europe n'ibindi bihugu fasha Burundi bakabishira mu byo baganira kugira bashobore kubabwira bati era abamura n'ingende boza gatya kazi na muntu kugira dushobore kubana gatuvugana cyangwa dushobore kubafasha niyo nzira bicamo sinzira y'ubutungane ariko ibyo byo bariko barabikora bose turabazi bamwe turabafite amazina ndibaza yuko imyana inaruka bazobazwa ibyo bakoze kandi amabi nkayo adafudika ababikoregwa nabo nyene barabazi naho batabashegeza uko bategera aho bitwara ariko ndibaza yuko yaba ubwo gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi boraba neza ntibaze barabona yuko bashyigikiwe ngo baheze ngo bakore ibidakogwa bibaza yuko bazoguma bashyingiwe.
Ego imbere yuko nja kwa bavuga inyumvira iyo bavuze ngo umugwi w'igihugu wigenga uje by'agateka kazi na muntu ngo wavuye ngo kuri stati a uja kuri b ibyo onye abanyagihugu benshi nibaza ko batabyumva igihugu gihombike canke uwo mugwi uhombike iyo wavuye kuri a ukaja kuri b
iyo umugwi w'agateka kazi na muntu w'igihugu umugwi w'agateka kazi na muntu uraba umugwi gatya kazi na muntu uri mu kibanza cha a uyo mugwi ubwa mbere uburi umugwi ufatwa nk'umugwi wigenga bwa kabiri abafasha Burundi barawufasha kuko baba bazi uko wigenga bakabuka ukagira imigambi ugakora akazi kawo hama ugaheza ukagira ijambo bwa gatatu uyo mugwi wigenga ufite ikibanza cha a uragira ijambo mu nama ya bose gatya kazi na muri Geneve urafite ijambo ukavuga ivyerekeye agati akazi na muntu mu Burundi rero iyo uvuye muri ico kibanza cya A nikwerekana yuko ukajya mu kibanza cya B nikwerekana ko uyo mugwi utigenga uyo mugwi uvogegwa n'inzego za leta muri ico gihe rero nta usubira kuwufasha nta makungu nta mashyirahamwe mpuzamakungu ashobora kuwufasha kuko aba ari umugwi atacumaze aba ari umugwi utigenga ubwa gatatu uyo mugwi mu gihe ufite ikibanza cya B nta jambo usubira kuronka i Geneve usubira kuronka ijambo urumva wari umugwi utigenga udafite icyo wovuga ku byerekeye hagati y'akazi na muntu urumva igihugu kiratakaza cyane n'uyo mugwi uratakaza kuko nk'ubu uravye igihugu baramaze iminsi bavuga ngo ntibumve ingene leta ikavuga ngo ndashaka ngo mumenye yigiye agateka kazi na muntu ngo barafise umugwi wigenga agateka kazi na muntu ufise ikibanza cya A urumva ibyo byose ni ibintu bamuri ko baravuga mu biganiro bagirana n'amakungu yuko batumva ingena amakungu bagoma bazanira abahiga bigina kandi bafise umugwi ushobora gukora ako kazi k'umuhinga yigina bote akazi na muntu kuko usanzwe ucyo kibanza cha A urumva rero ko warose kibanza cha B n'abantu baba bari ngaho atawuba atamakungu abahijambo kuko babazi yuko ari umugwi utigenga na gatoya.
Ego arekanje kwa Federico bamvuga inyumvira Federico wowe urumunye politike uniganira ibiti uniganira kuba umutware muravuga rumwe n'ubutegetsi mumaze kumva iyi ngingo mwebwe mwayakiriye gute
murakoze no kumva ijambo simparanira ibiti mparanira iteka ry'umuntu
murabanye politike muharanira iriya
mpira mparanira igihugu aho umurundi agira iteka ryiwe jewe nicyo mparanira hamwe hoze ubutegetsi ntarimwo bugakora ibyo byo mpimbara rero nagira ngo ko washatse ko wanyise umunye politike reka ndabwira rero ya politike ndabibona bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi nta cyagasesishwa rumuri kuryanga ugagateka kazi na muntu uba wahereye kuki bwa mbere nuko uhera kwitunganywa rye gihugu mu mategeko yaryo urabe rya tegeko rya constitution bwirizwa shingiro ryo mu 2018 kuki ryaje gusubirira ibyo abarundi bari bashizeho mwaka 2005 kwari kugira ngo bihe uburyo bw'uko umugambwe wabo ukora ukingiwe n'ibwirizwa shingiro ryabo. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni uko uwo mugambwe wabo utemera abandi barundi batari muri wo kugira ngo wemerwe mu gihugu cy'u Burundi ko uri umurundi ubwirizwa kuba muri uwo mugambwe utari uwo muri uwo mugambwe naho murazi ingene babita ngo ntibipinga cyanke n'ibiki kandi kukwica uri muri abo biroroshe bakubwira bati no kumupingura hanyuma nibuke rya jambo yavuga Fidel Nsengumukiza ati muri politike kwica umuntu no gukura intambamyi mu nzira nta kibi kirimo umaze rero kuja kuri urwo rugero uba agateka kazi na muntu iwawe nta kaba kakiriho ntabyo wumva kuko bifatana n'intwaro biti ya demokarasi. Ya demokarasi nayo ni kuvuga intwaro ushimikiye ku munyagihugu wenyine, none ushimikira ku munyagihugu hagacaba n'izindi ngufu zibuza amahoro munyagihugu, zica umunyagihugu, zitabagaza ubuzima bw'umunyagihugu, zimwiba ubuzima, zimwiba kazoza. Erega ibyo nane umva bifatanye n'akateka kazi na muntu ntibikunda. Ikindi ndabona no cangaruka ko ni ingenere inzego ziba zitunganijwe iyo leta ndayireke, ariko ngaruke ku butungane. Hari numa tabizi ko ubutungane bw'u Burundi bwariye jondamba uyu munsi bukoreshwa na CNDD-FDD bukoreshwa n'abajenero. Yabyivugiye wa mucamanzi mu rumonga ati erega burya perezida twebwe abantu baraciye ubwenge arabona ko agiye gutakaza urubanza kuko atakura afise agaca yikora ku mujenerali kanaka agaca yikora ku gutwara umugambi kanaka bagaca batelefona ati uyu muntu arafise ukuri mureke muhukuri kandi atakwa afise. Urumva ubucamanza bumaze gukora uko none ko mbona umutekano mu gihugu ugigwa nabo ubu amahoro mu gihugu azanwa n'ubutungane wumva ayo mahoro ashoboka gute. Nasomye kare yuko mu kibitoke inzego zijejwe iperereza zimaze kwicaye abantu batatu kubera iki, kuko abantu bitwa mumenga iperereza ryari kuri yo kwica abantu ahandi iperereza riraba umutekano w'igihugu, none abo bantu bo by'ukuri babangamiye umutekano w'igihugu ngo nabarinde tabara. Ariko urumva mu Burundi arashira ko kwita uko kugira ngo bakwice no kuri mu Burundi no ndondagura akateka kazi na muntu twabwirizwa kumwe kabwirizwa kumvikana. Erega uwo muntu aratabagazwa ubuzima n'ubutegetsi ni ukubura agateka kiwe umuntu arayo busa hari leta yabwirizwa kumufasha muri binabiriya yega no kumuburiza agateka kiwe abana batari ko bariga biga bicaye kumabuye imvurigwa no kwabuze agateka kawo none agateka so kwicwa gusa hariwo kwicwa ukumbishwa maraso ugacumita kugapfa cyangwa ukagira ubwicu ugapfa mvuga bariho no kukwicira rubozo hejuru hari ugasoza usanga ubuzima bwawe bwaratabagaye ntagire icyo uvamo nuko no kwica kandi bigirwa nande na leta ida ibigira nkana cyane nkumbure idashoboye gutwara mbaga bidashobora gutwara yabwiye abarundi ati jewe byananiye muramba barira ni murondera abandi mbaga ko bahamva bwo ati tugumaha nibashake batinangare ntibyo dushoboye kandi natuna tuhava dorumva icyo kibazo ngene kibakiri gihagaze mu gihugu kanaka nene mwene abo bantu bareka kwica abantu gute bareka kuburiza amakuburiza ntuzenya uburenganzira bw'abantu gute rero nkavuga nti kubona uwo muntu ari ngaho ntiyabwizwa ko ari umuntu umwe yabwizwa ko ari umuntu bwa mbere umurwi w'abantu oni yabwizwa kuza gukurikirana ikibazo cy'u Burundi urabaza mu tirengereza amatora amatora ntayo bariko barategura bategura kwiba gusa amatora nibategura amatora bategura kwiba amatora uhereye ku tegeko banzo ndeke wewe ngene tegeko ryubakwa wewe ngene washira hinzego uyu munsi kavuga kuti turimo turarondera ngo kuva muri ako gakaga turimwo uyo muntu na numwe yarakwiye no kongerezwa bakaba benshi kugira ngo bamenye ibiri kubiraba hirya no hino bagendere mu gihugu babaze abanyagihugu kuko nibo bazukuri nayo ubundi uwo bavuga ati kunyobaga bamureke ngo nabandanye ngo ntashire kugaruka ibahanira bwa bati iki gihugu reka tukicare ko tugure cyo dushaka hanyuma uzopfa hazopfa hanyuma tuzoza turatunga uwo dukeneye uwo dukeneye nawe tumuhohotere umva rero mpamvuga ni
reka mbyeyi yo ivuga yuko
abantu reka mbyeyi gawe nzosubire kujyana igihugu ndyo jambo ngaha mu matwi wanje reka mbyeyi wewe ni nkuko wewe ufiseso akwima indya ufiseso akwima byose ufiseso akwima ishuri ugatuvuga ngo ni umubyeyi
ukumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu
bayemera wewe sinzi kuvuga urwo arigo mbona agenda kubwira kajyo kiriwe sinzi kuvuga urwo arigo njyemo ndavuga n'ugushika
nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayita leta mbyeyi leta nkozi
abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire
mbyeyi leta nkozi ivuga iti mu Burundi ibintu bimeze neza iby'agateka kazina muntu kumbure n'iby'ubutungane n'ibyo byose bavuze hari naho umukuru w'igihugu abigara ko akavuga ko ari ibintu bigitosorwa mugaba bisa naho bijya mu ngiro ngo umuntu yumvise ni imvugo mukoresha ni muheza ngo mushime kumbure naho agejeje naho ari karagara
agejeje ariko gafirime jengira ndakwibare umukuru yoso warasinze ko soba kiriho urakuze mugo mukira abana iyo yari kuza aridoga ngo umugore wanjye arandiye ngo uyu mwana wanjye arandiye wowe wumva wari kubyumva wamutabona mutaronka amata ngo hano kubera nyoko wanyu ngo ni ukubera so ngo kandi ngo ndabwe ngo mwabana mwe ngo nimuze ngo mwumve ngo bariye ni naka none wose waba amaze iki ishura 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 mbere umubyeyi so ni uwo kwidoga cyangwa so akamaro kwe ni ukuzana inyishu ku bibazo bihari president w'igihugu akamaro kiwe ni ugutora inyishu ibibazo bihanze igihugu kiwe supoza guteranya abantu n'abandi ngo bugende nakakuriye ngo bugende nakakuriye ngo ubucamanza ngo bugende nakurira imbere yabwo umuperezida araza kuri imbere y'ubucamanza jewe n'ukuri mumbabarire ahagati uburya Burundi sinzi ko muri ko muriga mukabona neza iyo buri ko buraja ariko abarundi badahagurutse ngo bavuge bati inda tububogore buratembagara nta gisibya cyose ndategere ingene abarundi tumeze numvise uyu ari Bujumbura namutegereye namwumvise ndumva ko agerageza kugira ngo yikingire ariko n'ahandi biraba ahandi urumva ahantu bafata abasoda bakabajyana kurwanira ahantu batazi n'ikibajyanye urumva ibintu biri ko biraba jewasi ndabizi zingine babikulikiri ibiri hani maria mbiyo kuchuburundi mbogo jena gira mbogeni ibi ndibiriko vila mbiyo kuchuburundi biteye ubwoba wabu jateye ubwoba change na vijazi change na chako kubimene kufuja mumenu mutwe mkabo vyukuri jenda mbira zagende wali ujumbura kandi arabizi agende kurondera amahera agaciro agende kurondera karibira agende isukari wiriho kubera ko yarazimbye cyane yiringaho ntibayigura nta buryo bahuka abantu barakenye bidasanzwe batari bwigere bakenda kuva Burundi bubaho nkuko biruru kubenye erega nivyo no kuvuza kateka kazira muntu none no butegetse budashoboye ko mukuvuga ngiyo leta umvyeyi inkozi unyereke ibyo yakoze unyereke ubwo umvyeyi aho buri ijya abana bariko barikira uribuka wa mu mameje wundi arimo aravuga ati eheraba Joseph Fisinge ndambika namakaye y'abana kuko boyiba nyango ntiyugara amadirisha ntiyugara abana bicara hasi n'ibijya na 70 ndijenye jeno bigisha gute eto byo byose bibaza kwa dahu gusabiri biri mu gihugu cyose bo turakwiye abantu babahinga bagenda mu gihugu cyose bakazana mwe n'ivyo bintu umwe kagenda mu by'ubutunzi wundi akagenda mu by'indero wundi akagenda mu by'uburimye wundi akagenda akaza abahinga agenda ati nk'igisata kimezuku iki gisata kimezuku igisata kimezuku uwo muhinga yoronka ibintu byose bikwiye byerekeye akateka kazina muntu kandi akazina muntu sukwicwa sukukubitwa sukufungwa muri rekomandasiyo sukufungwa mu prison impimba cyangwa igitego eka ni kubuzwa ibyo byanyu ukafite uburenganzira
ego kugure ndongera mugaruke ko mukanya reka nsubire kwa Jean-Marie Nshimirimana uyu uye arongoye ishirahamwe ryigenga riharanira agateka k'abanyororo na cane cane ak'imiryango yabo ari mu gihugu ari mu Burundi yavuze ko atavyera ngode mugabo Jamari nashaka ndakubaze uno munsi hegereje amatora na mwaka usigaye amatora atabaye ubona hari kihecuka mu gihugu
urakoze cyane imbere yuko mvuga ku ico kibazo mumbajije nangire mbire aba bariko turasangira ino nturire yuko jewe mu Burundi ndi bwandeze bwanzaye kandi nakuriyemwo jewe byukuri nta muntu ndumva yanka konkanye nangwa kwaya mahere rero nkavuga nti ibyo bijambo byo gushikuza ukumva uhereye kuri iyo mu metre ngo i Burundi ngo barafata imbonera kure zirafata abakenyezi ku nguvu ngo n'abigeme ukumva ngo ubucamanza ubucangwe buriya je nagira mvuge nti ibyo ari byo byose hajya hejuru ko nari navuze ko atamwa ngo ubura isato ikaba idahize ibidahizwe je navuga nti abo bene wacu ntibavuge kuko numvise yuko ahejeje kuvuga uwo mushinga ntawe bambuge nyumvira avuze ngo kiriya gihugu kirimo babyarawe kirimo bene wabo kandi by'ukuri nkavuga nti ahubwo jeni baza ko twari twahuriye kwinonurire kugira twige igihugu cyacu kuntu twocubaka dufatanije twese hamwe atamurundi n'umwe atamurundi wo guhera hanze abari hanze bahunguke abari mu gasho batahe hama twubake igihugu
Jamari nubundi ntumbero y'iki kiganiro nibyo nyene uri kuravuga niyo kurondera umuti nikeje rwa kugira ngo ibyo byose Burundi n'ijyari butazoba bukeneye iyo ntumwa ya oni Burundi n'ijyari abo bapfa abo banyuruzo nico caduhuje bandanye
nico nagire mvuge nti abo bantu bavuga ko banyuruzwa bakavuga ko aho arabicwa byukuri inkozi y'ikibikoreye ikibi ikibago iyindi kagikorera icyenda juru ntiduce tuvuga ngo abarundi bose cyangwa ugwaruka kwimbonera kure n'urugwaruka rufise umugambwe rukomoka ko witwa Senirede FDD mbega nobaza bambuga inyumvira ko nzige yari umugambwe Frodebu jewe nari umujedebu none icyo gihe umugambwe wari ku butegetsi i Corona kugira waremera ugwaruka rwari muri Frodebu ibyo rero nitwoguma muri soko niruze ugwaruka ntitureke kukwita amazina rudakwiye ahubwo dutore ko ugwaruka inkozi y'ikibi y'imbonerakure yakoze inkozi yitwa inkozi z'ikibi ari uwitwa Jamari yakoze ikibi yitwa uko mugo ntitubugira mu kivunga ngo gwaruka gose ngo ruzoba rukora ibibi ahubwo nkayipfuza yuko bambuga inyumvira cyangwa yarumen ejo hijya yejo bataha ibyo babona bitagenda neza tukabivugira hamwe twicaye ku meza mubwira tubitosore hanyuma nduze ku kibazo warumbajije ati muri Bujumbura mubona icuka cifashe gute nagira ndababwire yuko ejo twari mu nama y'umugwi wigenga wa Seni ngo ujejwe amatora waratangaje ikirangaminsi cy'amatora kandi by'ukuri nagira mbwire abarundi bari hanze n'abari nga mu Burundi yuko aya matora nk'uko twamaze kwizezwa n'abatwara kino gihugu yuko amatora azoba meza cyane na twebwe ejo ndi muri sale narabonye yuko abanyepolitike dufatiye kubajejwe amatora nyine abanyamigambwe ko twe turi indorerezo za societe civile tuja hagati ya leta n'iyo migambwe rero narabonye yuko icuka kifashe neza kandi nabonye ne barashimye nta guterana amajambo kandi na twebwe intererano twatanze mu byo twabonye mu gwisene watweretse inyishu twarazirose zihagije aho rero novuga yuko amatora tuyarindira nigishika kandi na twebwe ega ururimi rurarema nitwifuza ko azogenda nabi akaba ari byo tuvuga mu makanwa azoba nabi ega amatora ashobora kuba nabi ku muntu mugaho kuri benshi yabaye meza kandi mbwira abantu yuko twaramaze kwinjira mu nzira ya demokarasi ko atawoho gucyumviro ciwe ariko mugaba aho tugeze nka twebwe dusa nk'abariko baragira imishatsi ibiri dukwiye kuvuga ibintu bihumuriza ibidahumuriza tukabirekera ibitambambuga cyangwa abatarabona igihugu iyo cavuye naho kigeze
bamvuga inyumvira icifuzo cy'uyu mushinga ntahe Jean Marie Ntabarida nuko mwotahana umere mu kicara na mugatore binyishu muri hamwe
icyo nshimye nuko avuze neza ati twige ingene twokubaka igihugu cyacu kwiga no kuvuga iki tubanza ku kibazo cya mbere beki kiragwaye ego kigwaye iki tukadondagura izo ngwara izarizo kandi tukemera ko ari izo dufite ibyemezo bidapingwara izarizo aho no tuba turiko turicara turaga ingene twocubaka nayo iyo mvugo jewe ndayumva kandi irumvikana urumva ni mvugo avuga ati jewe ndi ngaha sishobora kuvuga ibyo aribyo byose biramugora twese turashaka kubaka turashaka ijya gihugu cy'iwacu ni igihugu cyacu cyane tubyaye nk'uko camubyaye kiratura nk'uko camureze kiratwigisha amashuri ubu rero ikibazo ingene cubatswe nikiriko kirarikura ko abarundi bose bashobora kuza kugira intererano kugira ngo cubako neza kurusha kubera iki kubera ko kirimwo yayo macakubiri y'imigambwe kandi na warabizi ibirimwo no kuvuga umugambwe uri ku butegetsi urimwo uraba ngene wugima wigumiza ku butegetsi kandi biwugora ariko ni imyaka 20 heze aha yo twari ikintu tuvuga ngo cyarateye imbere koko amabarabara meza ateganuze jamari habyubona icya kabiri aravuze ati iyi ntuzenya ngo iyiseni ngo warabahumurije ngira ndamwibutse ko umwaka uheze amatora aheze umuntu wa Dr. Kazihise Pierre Claver yaradanye ibintu bamutekereye ati genda uvuge ibi bitigiri ibyo bitigiri arazana bivuga baramubwira bati ibi nibona ko atari ibyo acavuga ngo abonye abo disaganirizo ngo yanko yari bruyo ngo nzobazanira ro propre ngo mu minsi iza n'ubu ntaragaruka ane uyu jamari ntabyazi kirango reka tuzajya tuce kuri mu mbavu tuce kuri pembeni ukuri n'ukuri ni kumwe mbega icyo gihe niyibuka uyatwara umugwi amatora yagiye yaba yarihe kuki bamugarukanye byose ni ibibazo ngaburumva uyo jamba turimo turamugora ariko
Nasinzi ko no kwishura no kwishura kwibyo. Yego. Nagira ndahuhumurize mushinga nae urabona jewe nda narewe mu Kirundi kandi ndewe Kirundi zokwama integeka kuba umuntu wari wese kuva ku muri muto gushika kuri mukuru ikibazo n'amakenga ufise nivyo erega hajya bavuze ati ngwara na narivuze hajya hejuru nti ntawo hisha umotsi nzu yahiye none ko hari habarundi bari hanze bene wacu kandi beshi se barundi avuga ati ni mutahe je noza kuvuga ndi cyamari nkavuga nti abarundi twese turanezerewe turajyohe mugabo nagire mvuga aho anya nyene nkuko narimvuze nti kubaha ni ngwara kugira itogwa mu mushinga ntahe bambuga inyombera avuga ati nta mutuzo uraboneka arabizi na wene igihe umugambwe sawanya frodebu wavamo nyene cyubaho ndadayimire kiyoro yarari ko aratwara igaheje kugandagurwa arazi byakurikiye hanyuma kandi nagira ndamwibutse yuko embega ko tutokwibuka igihe ndadaye yitaba imana ko ati atapfuyirwa karago hanyuma nkavuga nti aribuka ibyakurikiye kuri ntibantunganya ku mushinga nayo ntibantunganya ko igihe yategwa amazirano ke ari hari bugendana ibyo byose n'ibintu abarundi ngwara tuvugwa twagwaye dukwiye kuvuga tuti twicare tubivugana barundi baba bari ngaha nabo hanze tubivugane tubitorere inyishu ko hari ibintu bitameze neza nkongera nkavuga nti ibyo ari byo byose nyimba uyu nyene icubahiro ariko aratwareka igihugu we ari kubirika hari ibiriko biragorana mbwe nicyo rero two kumubwira ati gorora haja byukuri aba bashinga nta twahuriye kuri rino nkurire ndumva neza yuko uno munsi ibintu turiko turabibona kumwe kandi nitwaguma uko nitwahura nije neza hirya hejuru cyangwa ejo tuze tuyange twicare turaba berega hari icyo nagenda navuge iyi ntumwa twahuriye ko tubwira tuvuga ati yonge ikiringo jewe ndi leta mpanura leta mbega tunyegeze iki ko yoza ko abandi bantu baza bakuru b'ingo bakaza mu gihugu jewe mbona kubwanje icyumviro cy'iwanje ahubwo nyimba igihugu gitekanye nk'uko ndakibona nk'uko kiri uyu ntumwa boyireka ikaza ikaraba igasubira inyuma ikavuga ibintu ko yabibonye none asanze ari ibyiza kugira yovuga ko ari bibi naho rero jewe mvuga ni by'ukuri mve neza yuko mu ijambo ry'uko muvuga ngo ntinyaho ndi Bujumbura kandi ka mu by'ukuri naho ndi Bujumbura sinoreka kuvuga ikibi nakibonye nagenda nababwire yuko nizo mbonera kuri zikora amabi zimwe zimwe zirahanwa nabo bantu kandi bashaka ku yigeze kuvuga hari abantu benshi tuzi bariko barahanwa kandi bahanwa ni leta nabo na butegetsi
ego reka nje kwa Maitre Armelle Niyongere aha dusana bariko bara igana ku mpera za kino kiganiro ahumere wumvirije ibyavuzwe na mugenzawe nawe nyene yafisira hamwe iri hano agateka kazi na muntu ariko rikorera mu Burundi agaruka cyane cyane bivuze kabiri ku kintu kijanye no kwicarana ati mbona Armelle Niyongere na Federico boza ahubwo mu Burundi tukicarana turi kumwe kugira ngo dutore nyishike ikibazo turi Geneve jo ntimuzanke ko twicarana kugira ngo tuganire ubona ko nawe afise inyota kubijanye no kwicarana mugabo sinzi ko ahumere mu byumba kumwe mubonanye mwo kwicarana mukaganira mu by'ukuri mu bihanze igihugu na cyane cyane by'agateka kazi na muntu
murakoze oya erega ntacyo dupfa ja Amerika ya turicarana ni Geneve yavuze ukwezi wa gatatu twari turi kumwe kandi twari dusanzwe turaganira ariko nyiri ari karavuga ati hari abahanwa hariyo atirimo kugiye ko abantu batariko barakurikiranwa yuko ibintu byose byameze nabi ngaha njyewe sinashatse yuko duharira kuri ibyo kuko twebwe dufise amazina kandi turayerekana amaraporo yacu arasohoka sayo mu misho si ukwandikira ati ndugira raporo ziri ku masite amazina y'abanyurujwe ukuntu bangana kuva perezida Ndayishimiye yagiye ku butegetsi none abo bantu bakurikirana ni bande bamaze gukurikirana kubera abagihuza abo bantu kuko n'ababagihuza tubavuga nibaza yuko ni kumva neza ibiganiro ni byiza jamwe na urumva nta bindi yovuga no yovuga iki muri ibyo nye ko adaserukira leta akaba ta raporo yiwe ibivuga ashobora gushira habona kubera ingorane twese tuzi naho nyene yavuze urumva nibaza yuko kuganira ni byiza kugira dushobore kuguma turiko turasaba yuko hoba impinduka kuzerekeye yubahezo gato y'akazi na muntu arabize gajamari arabiza nuko nyene bigoye kuvuga kandi birumvikana njye ndamwumva cyane urumva kugira tubavugana tuzobana tuvugana kandi kugira dushobore kuraba ibintu by'impinduka ega hariho n'abandi ngaha batubwira ati iyi raporo turafise aya makaya n'aya n'aya tuzo dushobora kuyavuga ngaha mu Burundi turasabye mwembo yavuga tugasanga n'amakaya tuzaze dufise urumva ibyo rero n'ibintu kubera mu Burundi hasanzwe hari iterabwoba iterabwoba ryafashe bose abantu bose kandi birumvikana leta ya CNDFD itegereza gutera ubwoba abantu bose kugira ntihagire ibisohoka hanze biteye kubiri n'ibyo bariko bariyumvira cyangwa n'ibyo bariko baravuga ariko rero ibyo yavuze byo kwicarana cyangwa ibiganiro n'ibintu byiza cyane ibintu byiza nabishimye kandi tukama twicaranye hari n'abaje ngaha bavuye hari n'abaje muri sesiyo yo mu kwezi kw'icyenda abonyere twa rapfuga yaturara mu kanya ko nabarundi hatwebwe nta kabi kabo sibo turiko turavuga ko bakora nabi nta jamba ndi ko navuga ngo areka rakingira ikibaba ariko barahohotera abantu ya jambari arakora ibyo ashoboye gukora akatabariza abanyororo merewe nabi kandi ako kazi aragakora kandi turagashima ariko turi tuvuga leta yategereza gufata iya mbere igakurikirana uwo wese ariko arakora mabi akoreye abarundi hama ubutungane bukerekana ko bwigenwe bakurikirana umuntu wese uwo ari we wese yobavugwa cyangwa ukamwumviriza bwagutuma ko bukamwumviriza bukaraba yuko hari cyatsi mwagira ko turazi ko ari abatugwa ko abavugwa mu basanga bakurikiranwa ariko gukurikiranwa kuri intwara ya CNDFDD kenshi ari umuntu bagira bikure bakamufata bakamufunga ntakamare amezi abiri imyaka ibiri agashyira bamurekura kamenga igihano yakozwe ni igihano gisanzwe ariko cyari igihano gikomeye yari icyaha gikomeye yakoze yategereza guhanwa bikomeye ariko kubera bari umuntu afise ibyo bamutumye cyangwa bamushigikira bari mu nzego za leta ugasanga arafunzwe iminsi mikakarekugwa urumva ibyo rero nibyo tuvuga yuko ubutungane buba butigenga ubutungane buba bukoreshwa n'inzego za leta nibyo nashobora kuvuga muri uyu mwanya ariko ahandi ho tuvuga tukavugana jean marabizi ho tuvuga niyo tuvuye
yego Armel iyo ntumwa yawe nizoca itangura ryari cyane yaramaze gutangura bimeze gute
intumwa yawe ni mu gihe ndibikiringo ikiringo cyayo kiba cyaheze ikibandanya ikazokora raporo yo mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatandatu hama igacigira raporo yagati y'akazi na muntu mu Burundi mu kwezi kw'icyenda kuko nawe nyine ikiringo kizoba kirangiye ubu rero ndi kuvuga yuko yongewe ikiringo cyari cyaheze urumva yakibandanye
eko Federico bambuga inyumvira dusa n'abariko barasozera kino kiganiro categuwe n'ishirahamwe akate fatikanije na Radio Peace FM uburyo bwo guha ijambo bose kandi bagashikiriza ibyumviro kugira ngo Uburundi bushayuke canke buve aho buri buje kubushike ku ntambwe ibereye icyumviro cagizwe na Radio Peace FM fatikanije na akate mu gusangiza ijambo bose Federico nashaka sizi ko hari jambo ufite wubwira abarundi cyangwa wubwira leta ihari muri kino gihe mu gusozera kino kiganiro
murakoze jewe ku bwanje mbona ko twubwira abarundi umwe wese aherereye igihe abonye ikintu kibaye kiza guhohotera umurundi yoronka ahacisha ayo makuru abarundi bose bakayamenya nubundi buryo bwo kurera abo bantu bigeze akagara marugano menga ni banta kogwako kugira ngo ibyo bakora bimenyekane ibyo nibaza ko byofasha cyane aba naba batubadaranira igicaro cya politike bakaronka amakuru avuye hirya no hino kandi niyo ntumwa igafashwa kugira ngo irashikirize ibintu byo nibavugiye ngo bashikirije ibitari byo murakoze
ego jamari ntabariza nawe sinzi ko ufise ijambo ubwira abarundi muri rusange canke leta ihari canke ico wifuza kuri yo mwaya woni
jewe ico nabwira abarundi ubwa mbere hoho turanyotewe amahoro kwatsimbatara mu mitima y'abarundi bose abari hanze n'abari mu gihugu tukumva ko igihugu Burundi bwacu twogisabikanya umwe ibirimo byose tukabisabikanya kuko ni igihugu twarazwe n'abasokuru ariko kandi nkanurira abo bantu bahohotera abandi bitwaje ico bari kwejo babo batahazi kuko uno munsi namanitanga kwa karorero imyaka 12 namaze mfunzwe harabanye icyo byo bishakiye mugabo no munsi ndabaraba nkitwengera rero ubwo uno munsi ndamuremesha ntirema ejo hawe izuba rizote bari kwakire naho ho bakanye uzoteba ususuruke kugira byukuri iki gihugu nticasi cyabamwe cyangwa se cyabariya nabariya kandi rero tukanahanura n'abarundi cyane cyane abo bari ku butegetsi nabonye ne ko bokumviriza abantu bose atanumwe avuye bavuyemo kukabarundi twese burundi turabusangiye murakoze murakagira imana n'abagabo
ego Ahmed niongere nawe sinzi ko hari jambo ufise ubwira abarundi numwe yawo ni canke leta iri ku butegetsi muri kino gihe
ico nubwira leta ku butegetsi cyane cyane nuko yoraba ikemera gukorana n'umuhinga yigenga cy'akazi na muntu ikaraba ingene itaza irerekana yuko ishitsi irikirakingira irikirakingira cyane irikiranka ko amakuru ngabona hama yaheza ikamwemerera gukora mu bwigenge ntabwere ikindi nacyo ni uko nsaba amashyirahamwe adakiranira ibisoro bya politiki ari mu Burundi aya bajamari n'abandi bagenzi we yuko nabo nyene buraba ntibayakore cyane cyane nka leta mu kubaha gukorana n'umuhinga yigenga bakamusaba bakavugana bakagira amanama bakamuha ivyegeranyo hama agaheza akaraba nabo nyene hari usanga hari ibyo bashobora gufasha byerekeye ibikorwa by'uwo muhinga agateye akazi na muntu nkabasaba abarundi rero kubandanya bihanganye abariko barahohoterwa babutungane cyangwa baburaba batabariza yuko imana imperuka bazoronka ubutungane hama tugasaba abariko barakora mabi bibaza yuko bakingiwe n'ubutegetsi yuko ibyo bituma n'umwanya munini nabo nyene bazokurikiranwa hama bagaheza bakabazwa ibyo bakoze
ego Geoffrey Berkarangwa nje ndiko ndabashikiriza kino kiganiro turi ku mpera yacu ndiko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro ni cyumviro cha Kate Burundi na Radio Peace FM ijwi ry'ugaruka twagi hamwe kugira ngo tuze turaha ijambo y'abari mu gihugu abari hanze yacu mu ntumbero yo kunagura ibisata bitandukanye mu ntumbero yo gushayura Burundi na cyane cyane ko ibisata byinshi bisa nkaho bifise ikibazo rero muri kino kigano mumvise ko nari kumwe na Ahmed Niyongere na Fredeko bambugimvira hamwe na Jamari Nshimirimana reka ndagushimire zimva mutima wewe iyo tugutumiye buri gihe turakuronka n'ukuri Radio Peace FM z'igwarukira bigushimira ko nta munsi numwe tukubura n'ubunongeye kugushimira ku izina ry'uruganda rwacu
ndabashimiye na jewe igihe cyose muzaba munkeneye kuko nico twemeye gutabariza abacangwe bariya tutaraze iyo bava n'iyo baje urakoze cyane
ego nawe Ahmed niongere reka ndagushimire wakoze kutwitaba muri kino kiganiro
nanjye ndabashimiye cyane nkabashimiye nabo twasangiye ikiyago n'abari baratwumvira itoro
ego mushinga nahe baramvuga inyumvira Frederic weka nawe ndagukengurukire
na jewe nagira ngo nshime akakigoro mwagize dukuza muraganira n'abantu n'abarundi kugira ngo abandi bamenye ibiriko biravugwa ndabikenguruka nkaba nkengurutse n'ikintu kiganiriro twagiriraniye nkengurukire n'aba twasangiye kiyago Jean-Marie na Armel ni dera yuko byo twavuze ngira ngo byubaka abarundi kuko sinashatse kugenda gushikuza kwa kuvuga ibyo twumva bivugwa nta na kimwe navuze ntumvise kivugwa n'umukuru w'igihugu canke n'abari mu nzego zimwe.
Ukuri ni kwiza, yego yego, ukuri ni kwiza mu bantu, niko gutsinda ibihuha, n'isa kuzitanya bakundi.
Ego rero cyo Philippe Karangwa nko ndabwiye nje nako ndabashikiriza kino kiganiro nshimire Eve irakoze we yatumye amavi abashikira ariko kandi ndanashimira ishyirahamwe Akate Burundi ryo ryumvise kino kibazo ko gikwiye gutorerwa inyicu biciye mu kuvugana na cane cane ibibazo bihanze bisata byose by'ubuzima bw'igihugu aho usanga bicumbagira ariko ineza ari kugira ngo umuntu wese aronke ijambo hama kandi beho ukutorera inyishu ingorane ziba zihari rero Jo Philippe akangwa na konda kibashikiriza mu nkundire duhane ijambo kundi munsi ukurikira na gahindukira na gaha
ukuri ni kwiza niko rumuri nyago rusayanga na rukayobora niko zuba nyiza ribonesha hose muco mwiza wa makuru. Yego, 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 yego.
Kaze nshuti namwe bagenzi nuko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza. Tuhari jambo ni kuri Radio Peace FM.